Aura ki mai ki te karere. Nā wai he manawa kātahi ka he manawa kē atu. Koinā tā te komihana mātauranga pūtea I runga I te piki o ngā mahi māminga e hāngai ana ki te mate korona me te noho puku. Hai tātā rātau kai ako kaupare māminga kia Hania Douglas, pēnei te mate korona, ko te hunga kaumātua tonu te papa o enei mahi kino.
He kai māminga e mahi ana I tā rātau mahi I te wā o te pōkeau o te mataku.
Pretty much within days of this COVID-19 coming out, that we saw lots of fake vaccines being offered for sale. I also heard of a TV evangelist who was offering fake vaccines to his people as well. You know, it's just terrible. It's absolutely terrible.
Haunga rā ia ngā māminga rongoā, ko te tāhae pūtea tētahi o ngā whāinga nui.
We've already seen a phishing email that's looking like it's from the telcos saying that your bill is overdue and you need to click on the link. So things like that, where people will start panicking and going, oh my gosh, my bill's overdue, I need to click on the link, and unfortunately it's got some nasty malware behind it.
E hara tēnei te āhuatanga hou, hei tā Bronwyn, Groot o te komihana mātauranga pūtea, koianei te momo o tēnei tangata, he whakamahi I ngā uauatanga o te wā, hei rā kaupatu I te tangata.
People are already fearful, they're already scared, they don't know what's going to happen, and the scammers will play on that. They play on fear, they play on the fact that we're not thinking clearly.
He āhuatanga tēnei ka pākinga tāngata ahakoa kō wai, engari I te nuinga o te wā ko te hunga kaumātua, te hunga whakarairai.
You'll get phone calls, fake phone calls from people pretending to be from the hospital or government officials as well, and we all need to just take a breath and stop and think, could this be, is this for real? Explaining to our older family members that not all the news that they hear is real, and there's going to be a lot of fake news, a lot of misinformation, and we also need to make them aware that just like the virus, we need to stop that spreading, and we also need to stop the misinformation and the rumours from spreading as well.
Kei te pai tukutuku a te komihana mā tauranga pūtea, ētahi tohutohu e noho haumaru ai te tangata I enei mahi kino. Hania Douglas, te karere.